on the slippery roadway and through heavy air, mist and heavy air. Sometimes I hear a train, but only in the distance. All that I see is just a mist and heavy air. And there they are, they ride next to each other in gray old-fashioned raincoats as Buddhas on their scooters. A red one and a blue one. A red one and a blue one. A red one and a blue one. Oh, 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 oh. Bygone. It's just my reflection on the wet roads through mist and heavy air. Da 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 da